bwo gukiza indwara zose zananiranye ufite ububasha bwo guhindura amateka mabi y'umuntu ukarema amashya ufite ububasha bwo kuzura abapfuye bose abazima warabikoze kwa Mariya na Marita zira Lazaro
Shine.